Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyaho ni cya 26, umurongo waho ni wa 28. Haragira hati, baramusubiza bati, twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Turavuga tuti, dushyira indahiro hagati yacu nawe, kandi dusezerane nawe.